Nā, ahakoa ngā kupu tātā i te kaupapa Whānau Ora me te āhua o te aro Turuki i taua kaupapa. Hei tā tētahi o ngā pau arahi o Whānau Ora, kei te kite a karuia i ngā hua e puta ana i te kaupapa ki ngā whānau. I tūtakia Irena Smith ki tētahi wahine rangatahi Māori kua whai oranga i te kaupapa. Engari nā tana toro i tōna ringa kia āwhinatia ia i āwhinatia.
E whakairohi ana tōna ke ara ki te ora.
Had no purpose. I forgot who I was. I needed to find something to do to better my life for my children.
Rua te kau mā waru tau te pakeke a Andrina Taukiri, toko whā ana tamariki. Engari e noho wehe ana i a ia rātou i tēnei wā.
Experienced a bad relationship. So that led me to having no children and having to have to work to get them back. I sacrificed my children to better my life and theirs.
Ahakoa nāna tonu i whai kia riro ia tētahi tohu hei kāmura i te pōkai kaha ia i ngā pōraru o tōna ao ake.
I think for me it was hard just asking for help anyway, so but after talking with Pari and getting a bit comfortable with Pari, I felt I could go to Pari for anything.
Nā Pari Hunt te karanga i whakautu, he kai ārahi mo te kaupapa Whānau Ora, i raro i te korowai o te pūtahitanga.
The principle of whanaungatanga, you know, creates a bond that is a wee bit further, goes a wee bit further than what the social service does for our people.
He piringa e kore mutu i te hui kotahi, engari mo te wā e hiahia tiana te āwhina.
You carry some of the raru around with you, you take it home with you, you don't forget about it. And these people, you don't, just once you're finished with them, you don't sign them off and push them aside and move on. They become your whānau for life.
Ko ia anake te wahine i roto i tana akomanga. Ko te kaupapa he toki ki te rika e whakapiki nei ngā pukenga a ngā taiohi Māori. Kia tutuki ai, a rātou awata.
It's about helping people to make some good decisions, turning up on time, being tidy. Those are key signs of people that have been taught well in the trade.
E wariwiki e toi ana ka whiwhi tēnei wahine pukumahi i tana tohu. Me te moemoe ia kia hangai a tētahi whare mōna, me ana tamariki. Irena Smith, te karere.